akesixoxe ngezinye zeizathu ezenza kubaluleke ukuthi yini kufanele sixoxane ngenkinga yasekamereni njengama-couples. Ngu-Dr. Thabile with the blog leleke kliniki amadoda eseThekwini. Ngibhala upage nayo nolangalanga mpelasonto la sikhuluma khona ngey'nkinga amadoda abhekene nazo ngiqinisa kakhulu ngenkinga yasekamereni. Phinde yibona Dr. Love insiza kaMshengo kwazi ne-FM njalo ngolwesibili kusuka ngo-1 kuya ku-2 ezintathakusa ehlelweni ukhaya lokhozi. Siyabonga ukusilandela and siyabonga to like our videos. Please continue, just press like before ulalele nje, press like noma ekugcineni uma i-content uyibona ukuthi kusizile. Share i-channel yethu and please subscribe uma ungakasubscribe in this channel. Ake sikhulumisane-ke ngokuthi yini eyenza ukuthi kubaluleke ukuthi sikwazi ukuxoxisana ngey'ndaba zasekamereni. Iy'ndaba zasekamereni ziyindaba ey'nzima ukuyixoxa kubantu besilisa kakhulukazi abamaZulu. Siyazi ukuthi kunjalo, kunzima ukuthi amadoda amaZulu ekwazi ukuxoxisana ngey'ndaba zasekamereni. Kodwa-ke kubalulekile ukwazi ukukhuluma ngey'nkinga zasekamereni. Izathu ezenza ukuthi kubaluleke, okokuqala, siyazi ukuthi abesilisa abaningi lapho befika eminyakeni ewu-40 bazoqala bebe ney'nkinga zasekamereni. Lapho usuney'nkinga zasekamereni kanti ungajwayelanga ukuxoxa ngey'nkinga zocansi, izinto ezihamba kahle, kwenza ukuthi ley'nkinga zasekamereni zibe umsebenzi, zibe umthwalo omkhulu nakakhulu kuwena nakuphathina wakho. Ngoba buka phela manje, kunenkinga eningazi ukuthi nizokwenzani ngayo, elingakwazi nanokukhuluma ngaleyo nkinga. Okwesibili, kwenza ukuthi usheshe uthole lapho iy'nkinga ey'thile qala ekamereni, ngoba lapho nikwazi ukuxoxisana ngocansi nophathina wakho kwenza ukuthi kube lula ukuthi ninikane i-feedback. Njengayo yonke into eyenziwayo, siyazi ukuthi i-feedback ibalulekile ukuthi into ezihamba kahle. Asisho ukuthi umthwale womuntu wesilisa ukwenza ukuthi inkonzo yasekamereni ijabuleke. Cha, angisho lokho. Engikushoyo nje ukuthi lapho abantu ababili abahlanganyele enkonzweni yasekamereni kuba ney'nkinga, kuba lula ukuthi kunikwane i-feedback lapho ukwazi ukuxoxisana ngey'nkinga zasekamereni. Okwesithathu okubalulekile nakakhulu ngokuthi abantu ababili abahlanganele enkonzweni yocansi bobabili phela bethole injabulo noma bethole i-outcome enhle ekudecideni ukwenza le nkonzo yasekamereni. Ngoba ngokudabukisayo, siyazi abantu besifazane abaningi bayafake i-orgasm mase kuthi abantu abesilisa abaningi bacabanga ukuthi benza kahle ngelokho abakwenzayo. Lokho nje siyazi ukuthi kuyi-effect okwenza ukuthi lapho sikwenza kube umkhuba ukunikana i-feedback uma kwenziwa inkonzo yocansi, yenza kube lula nakakhulu ukuthi bonke abantu abahilelekile enkonzweni yocansi belijabulele ucansi. Mase kuqala into ey'thile ukubheda, zisheshe y'bonwe, kukwazi futhi nokuthi ubhekwane nokuthi kuhamba nokuthi usizo lutholwa nini. Kanti okunye olubaluleke kakhulu lapho inkinga ke seyivelile sekutholakala usizo, kubalulekile phela ukuthola i-feedback ukuthi into ziba ngcono noma zibi ngcono yini. Yila kuphinde sibone khona ukubaluleka futhi kokuthini, kokufunda ukuxoxisana. Enye yezinto uma abantu nithanda ukuqala, okokuqala, I always say this for patient dami ukuthi awukwazi ukuqala inkonzo yocansi nomuntu ongakwazi ukukhuluma naye ngocansi. Okokuqala lokho. Kodwa-ke uma usuyifice usukwenisini socansini nomuntu engakwazi ukukhulumana ngocansi, fundane, niyazana esama-couples. Siyazi ukuthi lo mthetho ongelula, osebenza ngendlela engafani emzini engafani. Niyazi ukuthi indlela ekukhulunywa ngayo emzini bani A ayifani nendlela ekukhulunywa ngayo emzini B. So uyakwazi ukuthi uhandlishe ukuthi le ndaba la ekhaya izokhulunywa, izoqalwa kanjani, izonyuka kanjani. Siyazi kweminye imizi kulula, kuyashesha ukufika phezulu xoxa ngayo yonke indaba, kanti kweminye imizi sinokuqonda ukuthi ngakhulunywa kugcine la kuphele, okunye okuthile akushiwo. Kodwa nje ukuthi niyakwazi ukuxoxa ngakho, lokho kuyinto kuyi-positive kakhulu ukuthi niyakwazi ukuthi nikhulumisane ngalezo y'ndaba, ngoba siyazi ukuthi enza kube lula kakhulu nakakhulu ukuthi yonke into enibhekane nayo. Siyazi ukuthi uma ukwazi ukukhuluma ngey'ndaba zasekamereni, kuba lula uxoxa noma iziphi ezinye iy'ndaba, cause iy'ndaba zasekamereni izona indaba ethe ukuba nzima. Kanti futhi-ke sikhumbule, uma silokhu sibelesela ukuthi khuluma ney'ndaba zasekamereni, asisho ukuthi phela siyadilika. Indaba e-very sensitive, indaba ekwazi ukubruza abantu for life. We see people that still struggle with their size because when they broke up with someone years ago, waphasa nasty comments ngokuthi bangakanani, ukuthi bancane, kukhona ethile njalo eyenzakalayo. We know a lot of people throw ubuncane bobuntu ngathi into ejwayelekile uma ku-break up. Ncane, khona into encane, it always happens. Kodwa-ke uma kwenzeka leyo nto iyalimaza, iyabalimaza abantu besilisa kakhulu, okwenza ukuthi sibone ukuthi kubalulekile ukuthi sikwazi ukuxoxa kahle ngey'ndaba zasekamereni. Ngoba lapho-ke singakwazi ukuyixoxa kahle singene kahle ngendlela engeke izilimaze umuntu abantu bayalimala kakhulu so sonke isikhathi ngicabanga ukuqala indaba sekamareni cabangela ungaqali noma kanjani I think sokwenza enye video yeindlela eyithile abanye abayisebenzisile ukuthi bekwazi ukuqalisa indaba sekamareni leyo video kakhulu yobiyenzelwe abantu besifazane more than abantu besilisa mase futhi leyo ofundisa abantu besifazane indlela ongayiqala ngayo wena owazi ukuthi inasebenza kwakho asisho ukuthi usebenza kwakho but we'll just share information nabanye abantu esibasebenzelile wena umuntu usezoyikhethela bayebona ukuthi yiphi ezokwazi ukuthi umsebenzele kodwa sikhumbule indaba sekamereni kubalulekile ukuthi sixoxisane ngazo ngiyabonga kakhulu ukubuka kuze kufike lana I'm sure you've liked by now ningakhohlwa nokuthi nisilandele sikhona ku TikTok where I post quite regularly the blue clinic by Dr. Thabile or Dr. Thabile Mthembu mase kuthi ngikhona naku Facebook the blue clinic by Dr. Thabile ngikhona naku Instagram the .blue.clinic thank you